Nana ma bomrane, anote konfo ma bomrane. Na me fra no ti ananya no ti hunu bia se. Eja no, ne ba no ti na me fra no. Ma me ku beba no ti konfo na me fra no. Akwa keto de kente kwesio, no di kosi abo kesire. Obine ni dentem, da se bere waso wi ahwe. Nana ma ne nsa so wi ma no chiri sika dwa kofi de ma ye. Wadu adua wa asante ma mu aje asante ma ye siwo. Aye na me bomrane, aye aye na ne. Mi konfo anokye nwanwani e onante homa so wosre mbebo amnani o yeah konfo anokye a breaker say down na edu e obiti koti anano wabo wafie mo bentri bu e ye mawa mo
almost the amount for Mobansra and a bit economy. It's a bit grassy, not just a room. Now you have a mamma fear, a war as sentiment and Mukumasi, a chair culture center. William said, Sikadakofi, your chess is a so, a sea culture center. I say, you're coming up a question. Na kwacha center ya yeke wo hweme chiase ya ahani ba bia chese mpanyufo wo mo ne hwe etoto kwacha center ho ehye nyina no omani mu pe ana ejine yate ya papa alankash kodwo chairman tin ono aboy kodwo chairman tin trade minister kwacha center yejine mu yese ne papa ne de bae eno kwa be na wum na papa ne kwa ye hwan ya ye frane sen ofri hene na ade ne ba na dwe mu hu se da bi kwacha center se utimi eye bibi disi wono and share na dachi na nananom niema a womde agye no wanpe ba bia mo bo ano anfa nwu e beyira inti ne ba ya na chese enu inti ne ba ye be hwe niema odoma nkoma e di adom ye ne nananom niema ya womde agye yen otu ani hwe kwachia santa ba bia mi gine ya di din kan kwa ba sentiment mu e ye wo edin kra hodo na ye ni machi na ye nchi edin kra hodo na e wo ho no ni e wie ya no nipa wo de kwachia santa ba ye no yebeko ni akwa kwohwe ni mfunyi ahodo ene niema ye de ni kai dumu a esi ono ye de beche unti di machi na ye nyina ye nko na ye nko kwohwe se de tie wo hwe ase ya edinkra no dɔso ba ko ha na ye nwemu na ye nhwe wo hwe ya we kwetse mfunyi ni keke ana se enkai dum bi a ya hyeda ye nipa oh, okuta do menu bong 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 na sa do menu esi abapa yi e bom sa no na se chie kra ene sen dachi bia no ibebusa ne ayo se se ni pe ayu gina hai ya obo eye do menu bong 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 no ono wo ye hwan na ye mfiri we se so na ye nko de din kan no ye hwe we se midika ka chio se din kan no dɔso e wo asante mantam ha se edinkra no na se chire kra ne sei ye kase edinkra eno kra na se chire ne sei ni nyina ye ne ma nya media cheyen e sese ene ma ye ba no yetimi hu na se chire sa de we ukobe ni kroma e bi ni honum the whole world edinkra ye ye ni ne brofo ye nya ne brofo a na chese ye brofo na etietie ya no mo so akreti dia shim ti se de oba ga na asia ebu ho anke ni ni brofo ni twi but ye tie brodi ni de na ne hedia fa fa ho ane yeso ye ka ni sa ehu matches mi hu de ni twi de ye nyina ye frɛ no matches ane ya kriti sa na din ka we so hwe na akwa tse sekan na ye sei na we ni yeso frɛ no akofena de nti ni akɔ ye ma we sei sa de ya ye sei ye ma ni sɛ akofena yimin na se che da chi bia no yɛne mpanyimfo wo fie ase bɛtwetwe nkɔmɔ ne yɛne nkɔ a yɛnkɔ ha sei na yɛnhwɛ deɛ wo ha sei soso we sei no soso ɛfɛ papaapa sunsun ada na sunsun yadwene mu ɛnim sɛ nananom ɛkra na wo musunsun wo de tae bibi maa kyi a ɛne yɛntimi kyerɛ but saa de we sei we sei ah ɛyɛ symbol ɛwɔ ha yɛ frɛ ne sɛ ɛdi nhwɛ yi idea na nananom deɛ ma no ɛsi yɛ frɛ no sunsun okay ɛnyɛ we nko a yɛ firi ha yɛ kyɛ wɔ ɛdi nkra ho do a ɛsɛ saso wɔ ubedru cultural center kumase ase a ɛwɔ administration block wɔ no mu wɔ mu anim yɛ wie ɛnyɛ no nko a dɔ so yɛ de ne nyinaa so bɛkyɛ ya bɛgyina foforɔ so wɔ nso so yɛ de nkra no bia na yɛtwerɛ so nyamedua nyamedua deɛ yɛkɔ akurase a wɔma ɔma tena akurase te sɛ me paa na yɛdua bi ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ nsɔ wo sɛ ɔmu a na ɛbu ahwɛ hɔnom yɛtwerɛ so nyamedua wohwɛ sɛdeɛ ayɛ a ɛno nso ɛfɛ papaapa da nso na se kyerɛ nti a nananom to din nyamedua deɛ mene wo nyinaa yɛnim nti na yɛka sɛ yɛbɛbu sa mpanyimfoɔ wohwɛ deɛ ɛfi ha sei na wode toto wei sei so ho a especially wohwɛ wei a yɛatwerɛ so akofena yɛatwerɛ wei so akofena ane yɛatwerɛ wei so nyamedua ɛhu papaapa yɛbɛbu sa mpanyimfoɔ abu sɛ ɔmɔ asekyerɛ ankasa na ɛwie a wankasa bɛhu sɛ sɛ atade bi wɔ wo wotɔ ahyɛ anaa symbol bi wɔ hɔ no ne sɛ obi koraa atwerɛdrɔ tatoo bi de atoto no saa ɛdi nkra symbol so yɛaba na asekyerɛ ankasa no fɛ na ɛne fɛ wobu sa no a wontumi nkyerɛ aseɛ okay yɛba bɛduru baabi a ɔpanyin a wɔno ne nam no so ɛma a ɛyɛ kumase yɛka cultural center a wɔno ne de baeɛ no yɛnkɔ ne yɛnkɔnkɔhwɛ ne ho nsɛm sɛdeɛ teɛ wohwɛ ase a bɛhu sɛ ɔpanyin a wɔno ne nam no so ma a kumase cultural center ɛbaeɛ no wei ne yɛ mpanyimfoɔ ayɛ ɛyɛ nkae dum a wohui a wotumi kenkae ho anaa hwɛ n'anim a papa wei wei wɔno ne nam no so ma a kumase yɛnya a national cultural center na wohwɛ ɔpanyin yi a yɛbɛyɛ yɛate ne ho abakɔsɛm pii yɛkyerɛ sɛ afe apem ahankron aduonum baako yɛ 1957 ana ɔpanyin yi a ɛhu ni ɔyɛ n'adwene sɛ ɔfiri amanɔne baeɛ no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔhwɛ sɛdeɛ ɛkamfoɔ anaasɛ abibiman nyame akyɛ nneɛma pii bat yɛntumi nhwɛ so ɔbɛduru asante no na ɔsi daabi ɔnhwɛ ma nneɛma a nyankopɔn ɔdom ankɔbadeɛ akyɛ yɛn yɛn nana nananom agudeɛ ne nneɛma a nananom yɛ guu hɔnom no yɛanhwɛ yi a daakye biara no yɛhwehwɛ a yɛnhunu bio nkyirima nso babɛto na yɛnkayɛ de ma ɔm sɛ nananom bɛyɛ bi nanso ama yɛno nyinaa ɛnti papa hyɛ aseɛ sɛ ɔboaboa asantefoɔ anaasɛ akamfoɔ nneɛma pɛ wɔ asante mantam ho aboaboa no de agu faako anoma a wɔkriti kumase ɛyɛ saa national cultural center yi anaate cultural center a ɛgyina mu yi na ɛde baeɛ ɛnɛ yi nkyirima tumi bɔ ne din ka sɛ a sɛ nyɛ papa wei a anka woba asante mantam mu a anaasɛ yɛka abibima mu ha baabi a yɛde ɔbɔ adeɛ nneɛma a wɔde adom yɛn anaasɛ yɛka amammerɛ ne amanneɛ a yɛtumi de asie de ama nkyirima a papa wei so ne nam baeɛ abibima mu nyinaa deɛ so paa no yɛ wɔ kumase mantam mu ha anaasɛ asante mantam kumase ɛyɛ cultural center ana ɛwɔ nti yɛrekɔ ne ɛne mpanyimfoɔ akɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ de afa saa ɔpanyin yi a megyina ne nkyɛn ne nneɛma pa a watumi de agya de ama nkyirima mpo ɛfɛ kumase asante mantam mu ha sei nneɛma a ɛyɛ nneɛma papa a nyankopɔn de adom yɛn ɛnam papa wei sei so watumi agye de asi hɔ nom nti abusua yɛbaeɛ a na kyerɛ sɛ nsɛm no dɔɔso yɛde wo kɔ na yɛyɛ wieɛ yɛrekɔ ghana baabiaa nti montwɛ yɛn deɛ aka akyire no ana dɔɔso papaapa yɛda m ase yɛmɔ kɔ aba
tisɛ
covid abɛnti ɛsi yɛ nkɔ ne sɛ yɛa yɛfrɛ mkasi boafo naso yɛfrɛ
meden de mustapha isa
yo yɛatete kumase cultural center
cultural center, cultural center. Ebi a mean to be money ya, same pan ya kana.
CCAD, a hadini a center for national culture. Kumasi. Center for national culture.
CNC.
CNC. Kumasi.
CNC. Petrole Cabo Kakakana. Na waka. CNC. Kumasi. Titi. Epacho would be brandy say or coach.
Sani okay no openi kwanche for na bidi chineme. Na ye mi ensa. Na mena me fe performing at. I can perform in and I say yes, I am my yet for arrangement. Ne honke kahono, mina mifeso ewa.
You, who bet me my abakosem kakrabu ni bekasi history.
Yes.
About CNC.
Yes.
Kwambe sune fire culture center eba ye. Ebi anawa akra na kiti ya ini. Kwambe ne faso eba.
Yes. Midasi. Culture center wa abakosem na yehe culture center ya itimu sisi ya. Eno ne culture center di kan ye ba West Africa hey na kan eno ne she bi kwan ma
ye
di kan
wow
na eno so na eso fa ye
wo amota culture in Sofia no uko na e kubisa se culture center ben di kan ba so e bibuma mu ase ya
West Africa
na e bibrim atoye
ha
e bibrim atoye West Africa eno an culture kuru bia twe Kumasi culture center na de o pe kura si Ghana Ghana ni di kai e dey say argue with the C one ebi ni baby e bio okay
senior maker no openi na e fere no doctor Alexander Ataya Ochremateng ye kan Ghana amamre abakosem a untimi nyi ni din firim na openi na e di nsusue e ba say e bibi man na say Ghana man samre no na ye hwe amamre na na dodo no e fa brofo amamre na am perform amre no e chi nipa no dodo na e to the extent say ya amamre na e bibi amamre no ana say Ghana fo ana Asante amamre no dodo na ampe nti ohu say e wo say onya bia ye bia ye be kra ya amamre say ne be a nchirima say ne ye so ya betu ye timi ka ho asem ana say ye sue bibi firim no na sa amre no e na woni mpenimfo e tena say eye Asante man council ana eye utumfo ne da no ana nkomodie mu no omu se eye prempe the second
okay
ana ohu se no ade a branti eken ana se openi eken eboa ebebo nchirima ebeboa yenso na omuji tumu na 1951 na Ghana kwenye independent ana sa culture center e shaase na esan se e shaase wa Asante man council ni munti na edua ye different no Asante cultural center
culture center.
Sen ye beya ye bebo amamre
1951 Akuapem ahankron
edunu baako
okay
yes. Na omotena ase no omo ye se ene ye Asante amamre dodo na ye be kora no waha sen ye beya nchirima ebeba behu nti omo ye niamma bebre e kwa be na Asante fo kora etena ase nti wo hwe cultural center ha oba ha wo nua wo do bebre yes, I have a fee in the baby in Miano. Now send your bear, a bema putoka same, yes, a cultural setting. And I say, a mam remuno, a quam bear son yet, a hen yet. A mam remu, you will more or mutinous you so. You will more or mutina desert so. You will more or mutina sebu, be a quiet cata. Now here, Santia mam rema, yen tenants you so. Yen tena desert so. Be a quiet cran, or one I have voices, and now upon your 20. It gives you reaction
behind me and door to Sana.
Be who that culture and that forest setting, now you being near creatures and I say, a mamre if you
meet you, I know. Baby, I tea a fresh jabrim, our culture center, I say, I seen a bunny, you may be a fat,
say, Passerone.
Yeah, I'm not sure. Aha mono no kire bebia yete yetena anasa bebia ye bebia ye free ye free po so ye free nsuo so ye free desert so ye boy e bra wo mrim anasa ye water center kwaye
kwaye
ye bebia kwaye wo aha e na wo hwe good no so a e kire ye sika ye treasures are Asante e wo and I will hit him to moon so a tread, ye complexion, and I say, Nipa, ye yo, ye nya brofo, ye be before ye departun to hand his hand near me in a cambomoa, a ye Asante colors. I'm not
sure what I'm doing. I'm just an anti-cop. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good person.